Yo guys, hello, how are you? Welcome, welcome back. Mazee, kama huja subscribe, consider subscribing because hapa ndipo kwenye utamu wa Injili, au sio?
Uwe na